Nshimimana ikaze ku ijwi ry'Amerika. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda leta yafashe icyemezo cyo gusubika inama y'igihugu y'umushyikirano kubera icyorezo cya COVID-19. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zirinubira imfashanyo idahagije y'ibikoresho by'ibanze.
Ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo, amasafuriya, amasahani, ibiyiko, ikibya nk'imigwa nyine.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi nibwo intumwa z'abanyagihugu electoral college zihura kugira ngo zitore zemeze Joe Biden nka perezida wa 46 w'icyo gihugu. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere ka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Hano muri Amerika incancu za COVID-19 ziherutse kwemezwa gukoreshwa n'ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza imiti n'ibifungurwa FDA zakoranirijwe mu gisagara cya Kalamazoo muri leta ya Michigan ejo ku munsi w'Imana, aho ni naho zivanwa zitwagwa n'indege mu bibanza byategekanijwe mu mareta gize Amerika kugira zegerezwe abanyagihugu. Umukomiseri mu kigo FDA Stephen Hahn yavuze ko atagihindutse ibikorwa byo gutangura gucandaga bitekanijwe bidatevye kuri uyu wa mbere. Abakora mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abageze mu zabukuru basanzwe baba mu mazu y'abasaza bazoba ba mbere bazohabwa igice cya mbere cy'incanco hafi miliyoni 2,900,000. Abategetsi bakuru bakuru ba leta ya Amerika nabo barimo bakora muri White House nabo bazoba mu muce wa mbere uzocandagwa mu ntango z'indwi. Abakozi begereye Perezida Donald Trump hamwe n'abegereye icegera ciwe Mike Pence bazoba ba mbere muri Amerika bazoruhabwa. Ibinyamakuru muri Amerika bivuga ko intumbero ari ugukinga kugira COVID-19 ntizongere gukwirakwira mu biro bya Perezida, inyuma yaho byagaragaye ko amanama atari make yabaye yatumye habamwo abandura. Ibi ni mu gihe Amerika yababa abantu 300,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera hamwe n'abarenga 16,000,000 bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Tukiri muri Amerika nyine, Perezida Donald Trump arabandanya kugumana ibyizigiro byo kongera gutorerwa iyindi manda yo kurongora Amerika inyuma y'amatora yabaye mu kwezi guheze. Mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yo muri Amerika ejo ku Imana, Perezida Trump yavuze ko urugamba rutararangira naho amasentare yituye atamushiriye aho ashaka. Abishikirije mu gihe kuri uyu wa mbere intumwa z'abanyagihugu canke college electorale bakorana kugira batore umudemokrate Joe Biden nka perezida wa 46 wa Amerika. Ibiharuro bya nyuma ku ruhande rwa college electorale byitezwe gushyira imbere Biden ku majwi 36 kuri 232 ya perezida Trump. College electorale niyo yemeza perezida yatsinze muri Amerika. Muri Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok ejo ku munsi w'Imana yaragize urugendo rw'umwanya muto i Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia kuganira ku kibazo cy'intara ya Tigray. Iyo ntara yabayemo intambara yatumye ibihumbi by'abanyagihugu bahungira mu gihugu arongoye cya Sudani. Hamdok yavuze ko yizeye ko ibiganiro ari byo bitorera inyishu ibibazo bya politike, iby'ubuzima bw'abanyagihugu hamwe n'umutekano, kandi bikazofasha kugarukana amahoro, ituze hamwe n'iterambere ry'ibihugu byabo hamwe n'akarere. Urugendo rwe rwari rutekanijwe kumara iminsi 2 ariko yasubiye muri Sudani inyuma y'amasaha make. Icyatumye acira hagati urwo rugendo nticyamenyekanye. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed we avuga ko uruhagarara muri Tigray rwahagaritswe kandi ko bidakenewe ko Sudani iba umuhuza wo guhagarika intambara. Muri Nigeria, abanyeshuri baharurwa mu majana baraburiwe irengero inyuma y'igitero abitwaje ibirwanisho bagabye ku ishuri ryisumbuye riri muri leta ya Katsina mu buraruko bw'icyo gihugu. Icyo gitero cyagabwe ku munsi wa 5 mu ijoro abakikoze bari ku mapikipiki batanye mu mitwe n'igipolisi mu kiringo cy'isaha irenga nk'uko umuvugizi w'igipolisi muri Nigeria abivuga. Ibisata byawo nibiko birasaba ko impunzi n'abimukira b'abanye Venezuela bahunga ubukene no guhamwa bakingirwa bikomeye. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi Hasel kivuga ko abanya Venezuela babangamiwe ara bariko barahunga ibihe bitoroshye mu gihugu cyabo. Ibyatohojwe na Hasel yerekana ko abantu amajana 5 gushika ku majana 7 bahunga Venezuela buri munsi.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.eshatu akadomo radio yacu akadomo com, naho ku mbuga za Facebook, Instagram na YouTube adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko impunzi z'abarundi zigera kuri 200 zabaga mu nkambi ya Nakivale muri Uganda zizasubizwa mu Burundi. Itsinda rya mbere rizahaguruka ejo ku kibuga cy'indege cy'i Kampala. Inkuru irambuye Pierre Claverne niyo nkuru y'i Kigali.
Igice cya mbere cy'abarundi bagera ku 227 bagize imiryango 76 bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'u Buganda kugira bapimwe ikiza cy'umugero wa corona muntu mbere yo gutahukanwa mu gihugu cyabo kuri uyu wa kabiri. Kuri abo barundi akanyamuneza nikosa nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi, kandi abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira. Nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera. Kuri ico gikorwa rero twakorewe
bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko ico bari barahunze caheze
na cyane cyane ko ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Ica kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka. Hariho abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi, canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship, turifuza ko nabo nyene leta nkozi yoba mahafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi ku isi ari Nakivale mu gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi yabwiye Ijwi ry'Amerika ku imyiteguro yo gutahukana abo barundi igeze kure. Yemeza ko abagiye gutahukanwa arababyisabiye ku gushaka kwabo. Nabo biruko hari abandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivale bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
Icyatumye duhunga ikiragahera ntabwo wabivuze duteye, kandi turaremye ko tuzotaha ntihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu, guhohotera abantu, ubwicanyi, indengerabutungane, kutagurunga uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyubiro nkuko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu kaba nabandi rero kandi batumwe na leta umugu rero warungitswe nk'ibikoresho ubu rero ni uwo uri kugikogwa rero nta gitangaza kihari nkuko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imvuzi zitandukanye
mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaje indaro kugira ngo batahukanwe ico gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intora gati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwijwe ijya Amerika ku mukuru w'igihugu yumvise akamo kabo
Yo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshi bahera umukuru wacu w'igihugu cacu ubushikira nganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobe gutahukanwa ico twosaba nuko intamba myi zose zinaniza impunzi kugira zisahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo camavukiro kandi kiri atari igihugu cabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege umukozi wa HCR yemereye ijwi rya Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi atagihendutse ku nteguro ya HCR HCR yerekana kandi ko Buganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 48 ikamya na Kivare yonye ne ikabiri mwabarenga gato 41 cyeklave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
muri Tanzania impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu ziri nubira kudahabwa ibikoresho by'ibanze bihagije babibwiye mugenzi wacu James Jovin
bashimiye leta ya Tanzania na UNHCR hamwe na DRC kuyumvira kuturosa uturago na kare twari twaraheze two twajyama ko twari dusigaye twarasambagurice nk'abana bamwe bajyama hasi abandi bakisasira udutenge nyene naho batatu turosa mugabo naho dushimye hari ikintu kidutera makenga ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha kuko baguhaye akarago akarago cukaryama ko kakifuka cyane njye nahora mbona umengo baduhana n'utureta hambavu yaho baduhana n'amasafuriya n'amasahani mugabo ubu mbona atari ko byagenze
duhejeje gupokera amasabune y'amezi abiri yo kuva mu kwa 12 nkumbure gushika no mu kwa mbere iruhande yaho rero baraduhaye numukeka turashimye turakenguruse ariko rero naho dushimye twebwe hariho ikitubakiye twebwe dushike ngaha baraduhaye imikeka baraduhaye imirago nako baraduha ibyombo vya nkenerwa n'uburengeti ariko gushikiye isaha nta burengeti tugisanzwe dufise bwaraheze amasafuriya yaraheze nuko amasahani yaraheze rero kubona baraduhaye uburago bwonyene ntibaduhe icifuko ntibaduhe ibyo gutekamwo kuri twe turabona ko ari kibazo kuri rwebwe hanyuma bagaca babitumbireza kuri bene wacu baba Kongo dusanzwe tuba mu nkambi imwe bo bakaba babahaye amasafuriya ariko natwe tugahabwa uburago mu gihe twari dufise ngaha nabo icyo twaronse nabo barakironse twebwe rero gushika ubu tubona ko UNHCR nk'umuvyeyi ntitubona ko yoba ikidufata nk'impunzi kweri turabona ko umengo yadukuye ku maboko
gusa hamwe n'ivyo tugegeje kuraba kungene tubayeho ngaha mu nkambi hagati y'abakongomani n'abarundi hariho ibintu turiko turabona nka umengo ngerageje kuranka je no vuga kugihe sinzi ko bari urwanko bivanye no kungene bariko baragaba imigaburo iratandukanye bo babahaye amasabuni hamwe iruhande abacu bashiraho n'ivyombo mugatwebwe bisigubasigura ko ivyombo vy'iwacu ngo biri mu Burundi namana duhunguza ngo nivyo tuzoronkera mu Burundi niho bivyasinyiwe cyane nashaka kunone ko bimeze uko twebwe ano masani tukicitwa impunzi cyanke n'ukunyanyasa cyanke nubwo byo bari uko nubwo biboneka ko abakongomani bene bo bari impunzi cyo kubera icyo mutatu tukubera kitwe tuboneka nk'amwe ngo nituri impunzi kandi tukiri mu gataka ka Tanzania
ahandi kandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo amasafuriya amasahani ibiyiko ikivyankenerwa nyene ariko twoho abarundi ico kintu mengo mu mutwe wabo nta kirimo bariko bara umengo ni nkudu kudukumira je ndiko ndavyiyumviye ni kubera ikibare hariko haraba gukumigwa mengo ubu badufata nabi gose
aho ni mu gihe rero iyo tugiye kubaza ibintu by'ivyombo batubwira bati gende mwiture kuri UNHCR aho ni mu gihe tuba tugiye kumashyira hamwe yagejeje gutanga imfashanyo muri UNHCR naho nka twebwe impunzi ntushobora kumenya ngo witura nde na niyo ugize ukabazagiza handi hantu bakubwira ati ivyombo byanyu biri mu Burundi twegereye twasaba ko nk'impunzi UN yo tugarukira ko ikadusubiza gateka kacu mu gihe tukiri ngaha tutarayumvira guhunguka tugasubizwa gateka kacu nk'impunzi
tugerageje kubaza bavuga yuko ngo ivyombo byacu ngo babirungice mu mabanda sinzi rero aha turi ko ari mu mabanda nuko ntituzi ko bazobikura mu mabanda basubira babigarukane nuko tuzova ngaha tujye kubitora mu mabanda hama tugaruka navyo tuzi gusa bavuga yuko ngo ivyombo byacu biri mu mabanda turi ko turiyumvira isiguro bagomba kubiha numva umengo ni nk'uko ugomba nyene ninko kutwirukana muri make
bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nayo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Mu Rwanda leta yafashe icyemezo cyo gusubika inama y'igihugu y'umushyikirano kubera ubwiyongere bw'icyorezo cya COVID-19 iyo nama yagombaga gutangira ku wa gatatu ikitabirwa n'abantu 500 i Kigali asumutakabuye
mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya COVID-19 hari hashize iminsi mike bitangajwe ko inama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2,200 uko byari bisanzwe nta bisobanuro byatanzwe by'igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se nibihagaze burundu muri uyu mwaka gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ministre w'ubucuruzi na ministre w'ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19 mu mezi 13 ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu 378 mu gihe bamaze gupfa ari 6 Numubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo Bwana Sekanyange Jean Leonard uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado yabibwiye Ijwi rya Amerika
gusubika inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage kuko ni ibintu byabimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikirana inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano kuko babizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo hari ibibazo biri bubarizwemo ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageze ijambo nyamukuru ku baturage kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo ntago biba kenshi aho abaturage bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika
Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu
ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni kijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi cyane cyane ku barimu ubona ko nubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara mu bandi bakozi ba leta barimu bari bakiri hasi ikindi cyari kuzavugwa byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda covid ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka kuko murabizi turakura umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage
mu gihe inama yabisubitswe burundu abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi bwana Nsengiyumva hagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda
ntabwo abari inkuru nziza nk'uko urwego rwacu iyo konsumasiyo y'umunsi iburijwemo igihombo cyo ntabwo wavuga ngo cyabura cyumba cy'inama hari ibyo bagombaga kurya ibyo byo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazaza mu cyo gihe turavuga tuti twe rwose uyu mwaka twabonye ntari gushaka gutekereza ko abo turareba imbere
inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe aho abantu bake bari kuzaba bari Kigali Convention Center abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi Nyaruguru Kirehe Gicumbi hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga isubikwa ry'iyi nama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere ishobora kwigirwamo izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda twongereho uko shampiyona umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere nayo yahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19 niyo nkuru ya mbere ya Jean-Claude Munyandinda wateguye amakuru y'imikino.
Mu itangazo ryasohotse mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize rigashyirwaho umukono na Minisitiri w'imikino Mimoza Munyangaju, abakinnyi n'abatoza b'amakipe bategetswe gusubira iwabo mu rugo ariko bakabanza gupimwa virusi ya corona, ikiguzi kigatangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA. Iki cyemezo cyo guhagarika shampiyona y'umupira w'amaguru ikiri mbisi cyafashwe nyuma y'uko ubugenzuzi bwagaragaje ko mu makipe anyuranye hari abakinnyi basurwa cyangwa bagasohoka aho basanzwe bacumbitse, bikaba binyuranye n'amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona. Nyuma y'umunsi wa mbere w'ishampiyona, ikipe ya Rayon Sports yagaragayemo abakinnyi banduye corona, kugeza ubu ikaba ifite abakinnyi 12 barwaye icyo cyorezo. Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo ku cyumweru mu Rwanda hatangiye irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka 17. Iri rushanwa ryagombaga gutangira ejo bundi kuwa gatandatu, biba ngombwa ko umukino ufungura wimurirwa ku cyumweru mu rwego rwo kurushaho gukaza ingamba zo kwirinda virusi ya corona. Icyo gihe kandi nibwo ikipe ya Sudani y'Epfo yakuye mu irushanwa nyuma y'uko bitahuwe ko abakinnyi bayo 4 babeshye imyaka bakaba barengeje 17. Muri Sekafa irimo kubera kuri Stade Umuganda i Rubavu, mu mukino w'ikubitiro mu itsinda rya mbere, ikipe ya Kenya yanganyije na Ethiopia ibitego 2-2. Uyu munsi kwa mbere mu itsinda rya kabiri, ikipe y'igihugu y'u Rwanda irahura na Tanzania guhera saa 9:30. Mu itsinda rya mbere harimo Kenya, Uganda na Ethiopia, itsinda rya kabiri rikaba rigizwe n'u Rwanda, Djibouti na Tanzania. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, umukinnyi Moise Mugisha amaze gusesa amasezerano yari afitanye n'ikipe ya Skol Adria Cycling Academy ariyo Saka mu magambo ahinnye. Intandaro yo gusezera muri ikipe nk'uko nyir'ubwite abisobanura mu ibaruwa yanditse mu mpera z'icyumweru gishize ngo nitotezwa akorerwa n'umutoza wayo Adrien Niyonshuti. Moise Mugisha yemeza ko umutoza Niyonshuti yamukubise inshuro nyinshi, ikibazo cye akigeza ku babishinzwe ariko ntibagira icyo bakora. Moise Mugisha wegukanye umwanya wa kabiri mu isiganwa Tour du Rwanda ry'uyu mwaka, akaba aherutse no gutwara isiganwa Grand Prix Chantal Diaye muri Kameruni, azwiho kudaca ku ruhande mu kugaragaza ibitagenda. Ahangaha yari arimo gusobanura uburyo abakinnyi bakunda kugira ikibazo cy'ibikoresho bikaba byatuma bahura n'ingorane mu masiganwa.
Hari nk'igihe umuntu agira ikibazo nko mu muhanda cy'igare ugasanga abuze igikoresho bamuhindurira, urugero hamwishe nk'ejo bundi yacicishije henga y'igare rye kubera yuko nta yindi tese demeshanje y'igare rye, ugasanga igare rye rizanya gukora ashyiyeho igihe kuko abaza bizasaba kuba baje gushaka iyo henga yiwe, kandi byagakubona ko bihari nk'ubu bahita bayimushyiriramo agakomeza kuri pozisiyo nziza y'igare rye abatiriwe bamuha irindi gare rizabanza kumugora.
Mu mukino w'intoki wa basketball ejo ndi kuwa gatandatu habaye amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda. Abatowe hafi ya bose basanzwe muri iyi komite igiye kuyobora manda ya kane. Perezida w'ishyirahamwe FERWABA yongeye kuba Desire Mugwiza, ku mwanya wa vice perezida wa mbere hatorwa Pascal Mugwaneza. Richard Nyirishema ni vice perezida wa kabiri watorewe kuba umubitsi ni Alice Muhongerwa. Aime Munana ni umujyanama mu mategeko, naho umujyanama mu bya tekinike yongeye kuba Claudette Habimana bakunze kwita Bucumu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Upitari cya 14 Ukuboza umwaka w'1961 Tanganyika yinjiye mu muryango w'abibumbye hashize imyaka 2 mu mwaka w'1963 yifatanije n'ibirwa bya Zanzibar. Kuva icyo gihe ibihugu byombi byagize intebe imwe mu muryango w'abibumbye. Kubera iyo mpamvu upitari cya 2 Ukuboza umwaka w'1964 ibihugu byombi byafashe izina rya Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Niya ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka w'1964 Julius Kambarage Nyerere yabaye perezida wa mbere wa Tanzania na Sheikh Abed Amani Karume aba vice president. Tanganyika yinjiye mu muryango w'abibumbye nyuma y'iminsi 5 ibonye ubwigenge ubwo hari ku itariki ya 9 Ukuboza umwaka w'1961. Icyo gihe Julius Nyerere yari minisitiri w'intebe y'ishyaka rye National Union Party NUP rimaze gutsinda amatora rye gukanya intebe 70 kuri 71 mu nteko nshinga amategeko. Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania yagiye mu nama rusange z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umunama y'uwo muryango ishinzwe umutekano ku isi. Inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Fasil Gebehu na Fatuma Masikadala bamfashije kutegura aya makuru. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Mwari kumwe na Venus.